dukuri nko kwishyirahamwe make tumaze imyaka ariko bikwire turikumwe mu gihe yaciye ubwo ubumwe mu budasa imyaka cumi turashimye ibyo twagiye turabana n'abayobozi b'amashengero ndetse n'amashengero kandi turabona yuko gutuma cyane na misa zitangwa yaba amasengesho abandanye bifate kugwa haba mu ntara haba mu makomine no mu mazone haba ndetse inani zagiye zirashyirwaho n'abayobozi b'amashengero ibyo turabishima cyane kandi by'ukuri ku bw'icyivugo cy'ubumwe mu budasa turashima intambwe ubu tugezeho kuko amashengero mu minsi iheze hari aho tumukumbure abagihembera abandi abakemerana tugasanga hariho ibintu bitameze neza mugabo ubu amashengero yose turabona ko ari hamwe kandi ikinezereza kitunezeza kandi kinaduhimbaza ni muri kino gihe cyo gusengera igihugu turabona yuko ishengero nk'umubiri wa kirisito ko ryafashe intumbero nziza yo gusengera igihugu yo gusengera indongozi gusengera amatora y'umwaka uza gusengera imiryango ibyo turabishima cyane niyo mpamvu rero twavuze tuti ko turose umwigisha uva muri Korea asanzwe ari n'umumisiyoneri kandi asanzwe amaze iminsi ariko arabikora umuntu akunda kuba ariko aratanga inyigisho ku barongozi b'amashanyarazi uyu munsi twatanguranye n'abapasiteri ijana bava mu mazone hano mu gisagara no mu mashengero atandukanye iyo ntahantu mvuga ko ari intango yo kubandanya ibi bikorwa kandi akazobandanya akorana n'ishengero n'abarongozi b'amashengero ari kumwe na make nyizi nyigisho kuko nabasanzwe nyizi gihe ari hano i Burundi ntihasanzwe anakorera n'umumisiyoneri amaze iminsi ashyize hano anarongoye ishengero rya tuni mucaco kuko nari nanabibagiye rero ni byiza yuko uyu munsi tuza kwiga inyigisho z'urufatiro reka mvuge urufatiro nubwo benshi basanzwe banarizi ariko misiyo yacu intumbero yacu ubutumwa bwacu inyifato zacu iyo tuja iyo tuva nk'umurongozi w'ishengero muri kino gihe akwiye ko yokifatamo gute niyo nyigisho twahamagaye uyu munsi ngo tusangirire hamwe ubutumwa mwaserukiye amashengero ashyira ijana ubutumwa tuza kwiga burashobora no gusanira no mu ntara zose kandi bugashikira abarikenewe kandi abarikwiye ariko intumbero ni uko twumva yuko amatora yo mu mwaka uza atuma amatora ishengero ryashyizemo guha cyane cyane ko twose imana amatora akazikazuba amatora arimo amahoro arimo ituze uko twebwe ishengero turi abantu bo baremesha amahoro turi abantu ubutumwa twutanga muri kino gihe bwoba ubutumwa bwofasha umuntu wese aje no kubwumviriza ni mu nkundire kugira ngo turamenyeshe kujya ku ishengero ni irihurira kw'abantu bose ishengero ni nk'isoko hazamo abava no mu miganda itandukanye haza abavamo ibice bitandukanye hazamo abavuye mu moko atandukanye ishengero rero n'ahantu abantu baza ngo baruhukire habe kugubwa neza ufise imitwaro ihere wubake afise indwara akire urushe aruhuke si ahantu umuntu aza ngo atahe ababariye ishengero nabwo ari ikibanza cyo kwigishirizamo imigambwe cyane cy'ayandi majyambo cyane ibyifuzo by'umuntu ishengero ntabwo kuvugirwa ijambo ry'imana kugira ngo umuntu wese aje mu butandukanye bwabo mu butandukanye bwacu uko umuntu anizera uko asanzwe ameze atahavuze ati ndaruhutse rero muri kino gihe rero arimo ihumure arimo ituze nokuvuga ko mu mashengero yacu nyimbo wacu nabihana abaza kuri Yesu abakira Yesu umwami n'umukiza iyo niyo mbuto niwo mwimbo Imana ishaka ibisigaye twebwe turasenga Imana tukavuga tuti Imana ubwami bwawe buze idushaka bibe asigaye tugasengera abajejwe intwaro abashitwe hejuru indongozi mbere tukanabashigikirano mu bikorwa byo kuduteza imbere kuko twese ibyo iraturaba rero turifuza yuko mu mwaka uza no kuri twubona uko ibyabaye muri 2015 yuko tutazosubira kuba kandi turabyizeye turabyaje intambwe igeze mu bwumwe bwacu mu gutandukana bwacu mu budasa bwacu turafise ibyizigiro